nwanne m nwoke enyimo mamo kere chukwu onye na-eme mma uche chineke emezu n'ime ndụ gị o enyi nwanyị enyi m nwoke nwanne m mamo mese gị kere chukwu onye na-eme mma uche chineke emezu n'ime ndụ gị o
Lord, and wait and relax. Make you never forget. Say, just pray for you.